Kete a na o man Ghana yin nyina ye hwɛ ni mu sɛ ebeba bedru abedru Nyankopɔn adom mpanimfo ahyehyɛ ɛde asi nadeɛ so a wɔnom ɛso ahyɛ na wɔnom ahu sɛ sɛbibia de nafan mu a
ei kyɛsɛ o man Ghana na ye wo mu wo da sɔre ne wantin sɛ me ye hu a na ye Ghana kuro wo begye di sɛ new train ya omo aye etema mpakadan ya omo aye ya omo kase train a omo manufacture wo Poland no Nyankopɔn adom ejeba enya ba bedu Ghana train ya ya bedu omo awie kwan bibia a omo abobɔ mpatemu onya mane se train ye ba be test nti obi anhwɛ kwan no suye abusuafo ende ntia yenya ne se train ya omo test na etunya ye adwuma ma Ghana fo no train anya accident na kwan ba na efa so ya train ya accident abusuafo eya rɛ ho na kye se Ghana no yankasa ya ye ho atanfo ye ho atanfo saa tu wodi ye men ka bibia wa asisi a wo hwɛ video ni wie na wankasa wo tin sɛme ne wo wasoma wo behu ni yankama e ba abeka abusuafo ya dane atanfo ya ye ye ho abeifo ene ye ye ho ye si tie ye kwen accident ye tete ebi mo se obi akotu bootu baako na UTV fo di asem ye chi enti mo ma yan kwohwe video no na ye ntie nsem a esi ya ma train no ye accident no abusuafo wo hwe sika TV Dubai and then the first time I wo hwa e pa cho subscribe na share video we no nne ye bi hwe mo ma yan kwohwe video ne mbra
a na o man Ghana yin nyina ye hwɛ ni mu sɛ ebeba bedru abedru Nyankopɔn adom mpanimfo ahyehyɛ ɛde asi nadeɛ so a wɔnom ɛso ahyɛ na wɔnom ahu sɛ sɛbibia de nafan mu a afei wɔn atumi abie ɛkwan ama ɔmanfoɔ anya ɛso ɛmfasoɔ kyerɛ sɛ wɔnom a wɔnom ɛfiri tɛma ɛde kɔ mpakadan a ɛno ɛwɔ asuogyaman mansini ne mu no ɔnom atumi aforo ɛde akɔ na wɔn a wɔfiri hɔ nso bankraman mu nso atumi aforo ɛde aba na wɔtwe yi mu asoɛyɛ a wɔnom ɛhwɛ keteke mpuntu ɛso ɔno atenaeɛ no nyinaa ka abom abɔ nkɔmmɔ afa ho a kyerɛ sɛ nkurotoɔ a wɔnom ɛwɔ kwan no so beaeɛ a keteke no bɛfa nyinaa wɔma fa kwan no so ahwɛ sɛ sɛbi dua bi abu atɔ so anaa deɛ ne da kwan mu sɛnea keteke akwantuo ɛsitiɛ no biribiaa ɛbɛda no kwan mu no ɛyɛ adeɛ a ɛbɛha no enti ɔmo tu saa na mo yi nyinaa wɔ nahotwe mu a ɛnɛ ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo de keteke bɛsi akwan so na afei ɔmo aso afidie nankasa ahwɛ na biribiaa totɔ mu na sɛ ɛyɛ a afei engineers a ɔmo firi Poland man mu baeɛ na ɔmo bɛhyehyɛ keteke no ɔmo agyaeɛ hɔ na afei ɔmo adane adeɛ ama yɛ na ɔmo akɔ ɛno na ɛnɛ awia yi bɛɛ du mmienu ɛmpaa mu no keteke yi ɛnam dadeɛ so na wɔatwa mu tɛmaa na wakɔduru asuogyaman mansin no mu na ofi akrade ɛyɛ voter anaasɛ frau sutadeɛ no a ɛyɛ keteke akwan no ɛretwa mu no wɔkorɔ so na kyerɛ sɛ obi nso akɔpa keke a ɛwɔ keteke kwan no mu na wɔde akɔ akɔbom na ɛno ɛna mene deputy minister owura Kwaku Asante Boateng ɛtwe nkɔmmɔ na ɔkyɛ sɛ biaye hɔ na ɛhyɛn no ne ogyina no ɛnyɛ biaye a wɔnom ayɛ a kyerɛ sɛ ɛhyɛn tumi twa mu wɔ hɔ nti sɛnea ɛyɛeɛ a ɛhyɛn no tumi kɔ gyina hɔ no nso yɛ adeɛ a kyerɛ sɛ wɔn dwene ho a wɔnom nte aseɛ na Nyankopɔn na yɛda no aseɛ sɛ engineers a na wɔwɔ keteke no mu ne wɔnom a wɔretwie nyinaa no na adeɛ a obiara ho kaeɛ keteke no anyɛ mfiri dadeɛ no so ansi fam na mmom ɛkɔbɔɔ kea no mu a yɛbɛka sɛ baabi a hyɛnkafoɔ no tena no ɛde miamia funuma ma keteke no yɛ adwuma no mpanimfoɔ kyerɛ sɛ ɛhɔ deɛ ɛhɔ aka ɛne ɛkɔbɔɔ mu no nti no na engineers ne da so wɔ ha a wɔbɛhwɛ na wɔnom asiesie wɔnom ahyɛ sɛ ɛda ɛkyena asoɛyɛ no soafoɔ ne natenaeɛ ne nimpanimfoɔ nyinaa bɛbɔ anan akɔpie mu ɛwɔ akrade ɛno wɔ asuogyama beaeɛ a asɛm yi siiɛ na ɔnom akɔhwɛ neɛ nti a so nnipa korɔ no ɔtumi de hyɛn no koraa kɔsii hɔ na ɔgyaa hɔ ɛnyɛ adeɛ sɛ hyɛn no so na obi tim mpo sɛ wɔretwɛn obi anaa wɔbɛfa nneɛma bi nyɛ adeɛ na obiara tim obini bɛka sɛ ɔnmine na kyɛ sɛ nnipa obi nti akyire hyɛnkani biara ntim ne si hɔ na ɛtumi kɔbɔɔ mu saa no neɛ asan yɛ nwa wɔ mu no nso sɛ omo tu anamo so abun kru a ben ben ho no nyina kitika kwan no nyina se ene dey sa dwadi no ebeko so na ne e ba ya we okuja esen ni wo kitiki kwan ni man ne nke kofa asama ba no enya bia obia beti ase nemu omo firi hwehwe mu ase yakopon ya adom a ne e be pia firi mu ababia no UTV tahefo onso ye mfa nkame wo
Danso asemi die enwonwa paa o. Na keteche nipa na omutimu dosun.
O ni os na woka any engineers a omuka ho na omu so ahwe no omu enko ana na ewu. Enya dia na afa akwantufu obi a afi na omu so ahwe nti no na nya dia akwantufu wo omu a omu e so ahwe ni na woka ni engineers a ombe hwe se bibia toto na kwan mu na na wonu mu. Obi a ho kan ye na se ne penfo se no. Yebeka se engineer's cabin bia senkafo ne hye emie bia keteke ni pruma no eho na ebo esan ni mu nti no eho aka kakra ne nso omo che se enya bia ebeyo hawo engineer's ne da fo ha ono betimi ahwe ICC ama atini asan aye
ni nyame adom obi e mpra ohu
da bi obi aho anka
ede nyame ase
ei etiefo na tun sa asem na nka se mu orrem. According to the normal reporting, she said, baby, your mother care, no, I could see no. And your baby, I said, care, and to me, Kujina. Now I said, oh, come, oh, come, oh, come, oh, come, oh, position, Mrs. Shasi, send me a bear. I do, I'm a car saying, no, crano, a bear, sir, and to quablan, it be care, I could see chain reno, I did a quack could see infinity. And then, only me, so more yet check out, or more check it, reno. Now you crow, we won't. Ekuwe se betimi atumpon a aye se san krofu ye from MPP ni NDC for sa eku na ngasa ni egu sa ko ni na because adwinfi wo party mu a party ya de papa a ni onpe wo party na party ya de papa a onpe san krofu mi enu we na mu di 77 kwasi asem e wo kuro ni mu nkwasi asem sa nka ni je sem kase se yaba o ma yin na kwa blani o utumi se according to the way omo kase utumi se ke anukura omo toy omo sheda pa toy ya de besi wo kra na mo se mo ma yin si woni enko na adwinsi we wo tri ma na se inipa dos no mu ma wakun omo ina o wakun omo ina all in the name of your party to wakun nipa ni ina ekura ye wo mu ni ekura ye wo mu ni de bia na ye pese ekuro no o ye se nkan ti sa America ye sora ni ye tukwan ekukura kase mu no na sefo ba ya ye kuro na ye na ye gbo ye mbodi se ekuro ni betumpon no obenya akwasiafo ajimefo amu wo kuro ni mu a omo mpe kuro ni ye omo mpe kuro ni puntu ye kase obi ye beifu a sa kwa wo ye okoye ade we nipa wo ye ade we beifu totally oyibo nsan fiwa kese won yibun sam fo ne classmate ne bonsam ane bonsam air twins ah hey e kro we pa e kro ye wi ya wi ya gumini e rade be sha won ba na kese me se me kasa sa mi wieda abusun afo kire wadwen o comment section na se na and then the first time a we hwe sika tv a e pa cho subscribe na share na unu aso ye de enye bi hwe sika tv dubai oko order social media platform ne so a obo sika tv dubai a me pa cho follow me na ye de video a e she share to krom ne ye wate ne hunti na ye betwetwene ye de ye de abro asem particular one we so ye be di echi ye bi akwa kodubia no ye de bebro because ma ti so mo ye nhwehwe mu da bi nhwehwe mu kwa kodubia ye de bebro this your boy SI K.A. Sika Makramo.